Yo, ladies and gentlemen, welcome to another episode of One More Night. My name is Craig Biggs, and I'm Sam God. I'm sure Sydney has my faith. Welcome to the One More Night in my white tee. And tonight, we're going to party like we've never partied before. Because ain't no night like a One More Night, because One More Night don't stop, my faith. So right now, I'm about to bring in the international all the way from Dubai. I'm about to bring the international, the three-step king, DJ Fiso. Asaba Fiso.
ngihlale ngiborekile ngizokhipha ibhathi noma engabe kuthiwe yamalini qobula ziyasha nemali singenini ngoba ungabona ukuthi siyaqopha kanto ayizini ngithi angeke ngibuye no ngeke ngikwaziyo eludumisa iviklasi yebalito ezimbaliyo angeke ngihlale ngiborekile ngizokhipha ibhathi noma engabe kuthiwe yamalini qobula ziyasha nemali singenini ngoba ungabona ukuthi siyaqopha kanto ayizini ngithi angeke ngibuye no ngeke ngikwaziyo eludumisa iviklasi
Particular